twaganiriye ku bijyanye n'ubumwe twari dusanganywe dufitaniye hagati ya OPEDADE Burundi na Fondation Mugiraneza mu gukomeza wa mugambi wo kugaburira abana ku mashuri na cyane cyane ko ndi umuhetsi w'amakantine scolaire. Icyifuzo twamushikirije nuko abana b'u Burundi bose ujya mugambi boronka kubera nk'umuryango ufise nk'abana batanu ntiwogaburira abana babiri abandi batatu ntibafungure bica bizana ishari mu muryango kandi yabyemeye ko bagiye kubiraba kugira badufashe bagire bagwize ingufu kugira ngo abana b'igihugu bose bige bamerewe neza badatakaza umwanya ngo bagiye gufungura canke ngo bige bashonje kuko bituma abana baheba amashuri kubwishi hanyuma ibisigaye ngo nuko umwanya wabaye muto ngo twari kuguma tuvugana ku bijyanye n'ibyo tugiye gukorana ariko bemeye ko bazogaruka umwanya wose twobakenera bakaza tugafundika ingene tuzokomeza ubumwe gusumba aca twemera ko natoge bishobotse twogenda i Nairobi ahasanzwe akorera tukabivugana twabyemeye ariko byose zovana n'uko umwanya uzoba ubidushoboje.